ukora gospel music ni giki kije gute kije
ego ni association twa Starla Sound Production Sound Production biranditse ko ngaha ego ikorera muri Canada ifite cyicaro muri Canada natwe tukaba twiserukira ngaha Bujumbura nkuko harimo jewe harimo witwa Claude turi kumwe ngaha ego izanye ihiganwa kora gospel music award ni competition ni higanwa ry'abaririmvyi baririmba bakijijwe baririmba indirimbo zo gutazira imana
abakijije
ego
Aiza TV ho
salut salut abakunzi ba Isaac TV o muherereye hose muramumeze gute mumeze neza je ndameze neza ndashimana ya nkuko mubibona antuko mubonye iki kintu namwe hari ico mwibwira cuma jokes ndibaza ko babibona neza so turi kumwe na Big Zoe mwese muramuzi abakunzi ba rap abakunzi ba gospel music mwese ndazi muramuzi so sikimwe kukindi canke ibindi biki ariko hari ivyo dushaka ko mumenya nk'abakunzi ba Isaac TV nk'abaririmvyi b'abarundi n'abarundi kazi so kuri micro ni mu centre la tarita behind camera Juma Jokes reka kwanza mbanze ndamuramutse abatamuza bibwire ariko sinibaza mayongera na baramutse
ego jemeze neza twa Big Zoe Regis bari gume ego sinzi kigeri kwiye
umuntu yose none Big Zoe ni umuririmbyi ni umukinyi wa filme nk'akantu utubagira kugira ubemeze uwo
ni ngana gutangaza nka kina filme wacu giri
ntacu nangora ni
ego gende umuririmbyi nkunda umudiho wa rap ego ego bon yatuye amayeri meza yo gusaba ko ndiri yeah okay the Lord is my shepherd shall not be in want he makes me lie down in green pastures he led me beside still waters he restored my soul he guided me in the path of righteousness for his name's sake even though I walk through the valley of shadow of death I will fear no evil for you are with me
okay nko kuba mutize hamwe basi kuko ikintu natanga bicumva
dorot
ibindi vraiment
izaburiya 23 uhoraho niwe mwungere wanje naco nzokina niyo nako ndaririmba sna like ego kandi kimana hinduye
okay so Big Zoe turabona kora gospel music ni giki kije gute kije
ego ni association twa Starla Sound Production Sound Production biranditse ko ngaha ego ikorera muri Canada ifite cyicaro muri Canada natwe tukaba twiserukira ngaha Bujumbura nkuko harimo jewe harimo witwa Claude turi kumwe ngaha ego izanye ihiganwa kora gospel music award ni competition ni higanwa ry'abaririmvyi baririmba bakijijwe baririmba indirimbo zo gutazira imana
abakijije
ego 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 abakijije
none nk'umucenza ni giki kizobemeza ko nkijijwe niandikishije nkabwira ndakijijwe eske muri sur ko abo muzakira bose bazoba bakijijwe
ego bon icyifuzo cyacu cyari cyuko abari umuririmbyi akijijwe hama ntacu uko bigenda kose uzotungicengeteramwo kamwe maguma yita kwa kijijwe mumbaze nabyo ntibibishe cyane ego kubwanje ntibibishe birimo ndakumva numvise mbere ko ari yita kwa kijijwe ntacyo bitwaye ntibibishe cyane gusa mugabe icyifuzo cyacu nico mfite igituma mvuze akijijwe nuko competition kizogenda dushaka kumufasha gukura mu mungabire yiwe yo gutazira imana yo gutazira imana rero umva aje mwadakijijwe arashobora kutazobyungukiramwo kiretse nyene aciye akirizwamo nyene urumva mugabo ni competition ya gospel kwitwa kora gospel music competition kizogenda nuku umuririmvyi wese wa kera mushasha utarigira ririmba fata telefone yawe ifilme gira ka video ka 2 minutes ririmba indirimbo uri kuraririmba hama video wirungike
yose
iwawe canke yuwundi ego hama video wirungike ugombye kuri WhatsApp iyi WhatsApp yanditse nga nibaza ko muzoyi bandikira ko
mwabonye ni aba diaspora
plus 1 437 889 2359
abantu batoyifata ndibaza nka Juma Jokes yogerageza akayegereza
yego igarasha kuyegereza abantu bakayibona ni kuri yo WhatsApp mworungika ko iyo video yawe cyangwa kayirungika kuri Instagram ya Star Lesson Production donc yakora gospel kuri Instagram ero page check na Facebook kora gospel music check na Facebook hama abazoronka bose ama video video zizoba poste hama ari aba zose zizoni kwa zose zizoba poste eh Starla Sound Production Instagram na Facebook zose zizoba poste hama ari aba jiji bazoze jija muga mutazi muga tusha tubamenyekanisha guturi ya kabiri kuri kire bazije bacha selection amwe 50 ba selection 50 video ba selection amwe 50 video gari 50 personnes urumva ba selection zo video hachi aba competition izoba live live kuri Instagram mugabo ngene izoba tuzoba tuzohurira hano nawo 50 hama live bere ngaho bien sûr ndushobora gu control connection hari na lumière hari
donc naba hari abazoba bari kuri live
yego kuko ndumva deja nabajije azoba bari kuri live abajije azoba
bazoba
bari
kuri
Zoom eko no Instagram tuzagira Instagram Instagram na Facebook ndibaza bo Instagram na Facebook pandibaza yego hama uwo musi cyo selectiona 10 hama 10 basigaye hazoba rero finale habe competition en soi hari band baririmbe
donc demi finale na 50 bazokuramo
kuri live ego
hama bo 10 bacha baja muri
finale ego
bakuramo abantu batatu
cyo dutoramo batatu muri finale ari bo bazotsindira ubushimwe ari bo bwanditse ko ngaha ego wa mbere ndashaka kuvuga naca araza ku filmer après wa mbere azoronka miliyoni 3 n'indirimbo 10 ego
agafanga kariyo
ego
abafitur millionaire
ya urumva dizokugwa na dizokugwa muri studio kwa Cece Cece Music ego numu partenaire yaratereye ego hamwe no wa kabiri azoronka 1 million n'indirimbo 2 hamwe no wa gatatu azoronka 700,000 n'indirimbo imwe mugabo na featuring nziza
featuring
nziza
ego tegwe iyi competition mu gihe hari ama competition menshi akaraba ya music ya profile hari na zananje ndaririmba abantu ntushaka kugira ati eske ni concurrence igiri habe canke kubera abandi babiteguye bashize mu bariko batora ivya profile gusa namwe mushatse aba gospel bigende
ya oya si concurrence sinibaza ko abo wateguye nanje ndaririmba am premier partie bitegura kubera ko ndo muziki ivyo ivya muziki ivya entertainment mu Burundi murabizi si bintu vraiment vyunguka facilement kugira ukure kugira vitungo wakuye mu nyungu ni birefu urumva rero ni bintu en grande partie bikogwa par passion nimba ari wakoze nanje ndaririmba ari twe dukoze ibi uruhande runene no kwitanga kuhande rene kwitanga cyo twanavuze nti haronka batwajije ngongo rene muzogira ama clip ndavuga nti ashaka kugira ubona video akavuga ati James yanje utanga clip imwe muzoja mwumva aho twashiriye ko clip
hari wo mwashiriye ko
clip ego shobora ku Isaac ishobora kuvuga ati cyenda bemere kubafasha live y'uwo munsi kusanga turonse kamera nziza nk'iyanyu n'ibiki ndavuze tujya kugira live na matelefone urumva rero ego rero urumva ni plus kwitanga si competition no kunganira si kuvuga ngo zibiri zabaye niza profile natwe turagize ya gospel No. Nanti ndaririmba ntigeze harimo aba gospel benshi tayeri harimo n'abatagira gospel urumva se pagesha ya competition mwana kunganira kugira ugwaruka gwacu abajene bacu bafite talent bakora ibikorwa mva bwenge aba artiste ntibumva umenga ibintu artistique n'ibintu byo gupfa kugira umuntu yo biheba canke kandi arano bigira neza no kwankuraje abato bacu babandanye babigira ego
mu gihe hariho ama competition menshi turabizi canke haba iby'imiziki canke iby'ibindi bintu usanga muri jury harimo ibintu utuntu nyene tutuntu ugasanga harimo ikimenyane canke ikindi kintu ugasanga umuntu yaronse atari kuronka canke yabuze atari kubura mwebwe nk'abantu nk'aba Starla Sound Production ni kiye kintu mubijeje abantu bazitabaye iyo competition canke abantu bazoyikurikira
bon ndabizi vuba ko vyama vyabaye vire mu ma competition y'umuziki kandi ame mtakujije umuziki vire manti biri mu bintu byoroshye arashaka kuza umuntu akaririmba uruvyino rukakuryohera ugasanga muri abo bantu bari ngaho nta muntu umwe arimwo yariteze ko ari n'umuntu avaye dukana kuvyina wo gakivuga kuti ntibishoboka umuntu arashaka kugira ikintu traditionnel cyiza nk'akijya bakamukuramo sinobesha vire manti ibintu bigoye kujije nama nibwiye kimegeze kuba muri isanganiro award harimo indirimbo za rap harimo indirimbo yanje twise pase nuko ndirimbo za rap zari zirimo se ndirimbo ziko ziravuzwa ku maradio cyane ico gihe mugabo abantu bari muri competition nta numwe vrema yashobora kujija rap rap zose zivamo zose donc amamte babi byumvikana malheureusement urumva rero je bico no vuga nta bya ico dushobora kugwanya twebwe ni mu byo guhengama byo kuvuga ngo naka yatoye naka kubera naka ari naka
zaba muvuga ngo ni mpemu yera yatoye
oya hari abajije vraiment kandi mukujije bazogera ngo nibaje amasengesho ngo bashyira mu video ngo yarambike kuri ganza mpemu yera babwiriye batoye urumva mugabo bajujije umuziki tuzotora no vyingabire banga bamarike bashaka kumva ama orgame ama demi ton nibiki ibintu nkivyo ego mugabo nuko uri objectif yacu vraiment no guteza imbere umuziki singira ntegure competition gira zotsindira umukuzi wanje atazi kuririmba sivyo kirari gure frem rero urumva nturi ngaha kugira ngo duhe n'umuntu wacu duhe n'icuti yacu turi ngaha kugira ngo dusunike gospel dusunike ubutumwa bwiza kuko deja twe gitumanya mukuru tubikora n'uko ubutumwa bwiza simpava ntore umuntu atazoshika n'ubutumwa bwiza kure n'igituma navuze ntukijijwe siyo ubaguzi ni kubira ukijijwe sanzo afise uwo muhamagaro niyo responsibility yo gutora ubutumwa bwiza kure rero n'umuziki mbwo umuziki wacu uganzwa na message kuri tukugwa kuganzwa n'umuziki yanswa donc nta objectif zirimo vraiment za kamwana wa mama no guhengama
none ko muri gospel hari abantu bamaze gukora indirimbo navuga zigashika ko to I competition aba abatarakora ikintu na kimwe canke nabamaze kuba hari ivyo bamaze gukora bazojama
abatarakora novuga nti bari principal ko dushaka nyine kuba bankuraje bavuka ubwo buryo bwo bafasha yo album yo tumanye na vyuka gera kure nibiki muga ntica bisigura ngo umaze gukora ngo turamwankiye oya umaze gukora nkuko aba hari ababaje bazavuga ati 3 million si make no umaze gukora ashavuga ati
amara si make Nje mu misi ndatangura vraiment amatabaye.
Kugorora ibihogo. Urumva nico kituma donc umaze gukora ntitumukuramwo mugabo utarakora turamupusa turamwinginga cyane kuza. Yego mugomba numaze gukora no kurinda abantu mu buzi.
Yego. Onyimba tari banga muri jury ni kuko bavuze ati nabantu bazoba bazi umuziki. Ni bande bari yuvuga ati aba bantu antuka bumvise CV yabo. Umuntu ashobora kubona ati umuntu azoba ari muri jury ntarimo kugira gusa ajije uko abibona arimo kubera ko hari icyazi mu muziki
jury ntabwo dava tuvuga ubunyene kugira ngo batangure kubaderanja ngo kumbana abantu majority batari ngaha mugabe bamaze kuva tukaja kuri 50 aho tukucage cha live jury zobizwe icage cyo kuri 50 jury zimaze kumenyekana mu bunyene avatangura kubaderanja no ajira atani video nimwe aranabona atani kintu na kimwe kusurumva ni kugira ngo bagire intuzeye hamaze kuzabajya 50 bakavuga ati aba bazogira demi finale jury zo bajije muzo cyamuyimenya muzo cyamenya ko ari nayo yajije ari nayo yabaselection ya 50 yego
ni ke mu kwizeza ari abantu bazogira competition kuko hari abantu babaye mu traumatisme ateye ubwoba hazaba ngo next
Oya nukuri nta
Kesi vraiment karibu cyane ntuzosura kuba traumatisé ndazi kuzora kino kiganiro ntangora n'inzo bitwaye
Ego oya nukuri nta vraiment nta ntituje kubita ntituje kujya umutima batoyi bacu ntituje kubakankamira nibiki oya si ivyo tujemmo urumva kandi urumva deja uzoshika muri rajya 50 zo babaye selectione n'abantu bazi kuririmba bizuba bisigura ko azi kuririmba deja nibo bazotangura kuririmba kutubabona rero urumva nta nibagira umwidegemvyo nagira umwidegemvyo nibarinduke nibarungike nibubaze uko nyene donc nibatoyi bacu turashaka ko bateye imbere kandi nuzoza kuze nawe nyine ntagira ingorane
n'abatama bose bahaye kandi papa menga arabizi yari yarabuze ukuntu
yavuze ngene ngira muri game sawa aka link zo cumurungikira kuburugikira link rero mtaba
ya okay bon ikindi gisigaye ni nko kubibutsa numero mwayibonye +1 437 889 235 hamwe na 9
no kuma page ya star rasan ay ma info ariko yose ari bien detail aboneka donc ubona video akumva info ni zabaye clear arashaka kujya simbira kuri page ngamba ndabitse ko na video zobayagaragaje kuvuga
Yep. Okay, reka ndagushimire Big Zoe.
Ego murakoze cyane namwe kutwitaba Isaac.
Okay. Hama abakunzi ba Isaac TV ndazi ko mukurikirana ibintu hafi cyane. Nyimba ufise umugenzi wawe cyangwa ufise umwana wawe cyangwa ufise papa wawe umuntu wese ukabona iki kiganiro. Partage nawe abibone 3 million menshi hewe ngaha ni menshi kabisa
ashaka kugura cyagura inka zibiri z'ikizungu muri turabiriye zirimo
kandi bagakora dote nta wamenya kari muri kora gospel music urahawe ikaze ndibaza wewe ni self confidence gusa ntacyo basabye ngo imyaka iki niki karibu kumbure hari gihe usanga ari gihe cyawe cyo kwishuka so kuri micro ya mucha sante la tarita behind camera juma jokes hama taragira subscribe urabizi muri gwa rukundo nyene ntacyo bitwaye nakantu gira gusa hama ikiganiro kikuryoheye canke hari kiri intéressant lungi kana bandi ciao ciao
Isaac TV oh.